isandla sikaFaro. Kodwa uThixo xa ebakhupha, uThixo wahamba nabo bekhokhelwa begayidwa yilayiti. Uthixo umbhali kwathi ukuze bahambe bangeni. UThixo wabakhanyisela ebusuku ukwenzela uba uhambo lwabo bahambe bangami, ngoba uThixo wazibona uba bangabantu abanjani. Soba mhlawumbi uke bama apha endleleni baza kuthandabuza bafuna ujika babheke emva. Walungiselela uThixo ukuba nangaba mabangabi nalo ithuba lokuma bacinge, kodwa uThixo wathi mabahambe de bayofika kwilizwe lesithembiso behamba bengamanga. Yathi ikhona i-shortcut egqithayo, wathi uThixo ebenako ukubahambisa, kodwa uThixo wadecide ukubakhupha ngentlango esithi ndiyabazi. Okonke kwathi gqimfazwe bazawujika babuyele emva, kanti injongo kaThixo yinto yokuba mabahambe babheke phambili bangabuyeli
emva.
Wathi ke xa ehamba na eyiqonda into yokubana ngabana bangabantu abaneengxaki yokuthi ngeli xesha behamba noThixo kodwa bafuna omnye uThixo, uThixo wababalekisa kwimfazwe yamaFilisti wabahambisa ngentlalo. Kanti uThixo mhlawumbi akalazange elwinayo, kodwa uThixo uyalaza elwinayo, ngoba oba kubo intlango yayinzima, yayilula intlango kunokugqitha apha kule mfazwe yamaFilisti ngoba babengazugqitha kubo. Okokuba mhlawumbi ubomi bakho ubona buhambe intlango, yazokuba le ntlango ingcono kunale ndawo kufanelwe ubana wena ucinga kuyo, ngoba ubungazukuphumela kuyo. Unyanzelekile into yokuba ugqithe ntlango khona ukuze uphumele ngaphesheya. Uthi uThixo noba kumulwandle luvalile phambi kwakho ungajiki ubheke emva, yaphambili ngena. Ngeli xesha livalile ulwandle ngena, uzawuphumela ngoba uhambi wedwa, uhamba noThixo othi ngeli xesha indlela ingekho avule indlela, athi ngeli xesha kunzima ebomini akufunqule, okuxhasa xa uwayo ahambe nawe uThixo abonise indlela akugayide, ngoba awuhambi wedwa uhamba noThixo. Xa singena bazalwane kule veki ingcwele ye-consultation, asihambi sodwa, sihamba noThixo othi xa ngabana ingxaki yabo abangabona abantu abavuma ingoma ethi ndipheleke mkhululu ndakuhamba nawe oba mnandi endleleni, abanaxesha naloo nto amaFilisti amina amaSirayeli. Into ayijongileyo yinto yoba singakhange senze nto sifunqule Thixo uyosibeka kwelalizwe usithembise ngalo. Akho nto bona ngokunokwabo abafuna ukuyenza, kodwa bafuna ukwenzelwa nguThixo. Athi uThixo xa ebabona ubaba bafuna ukwenzelwa kamkuThixo abayeke bazenzele, baxakeke nento. Bathi Moses ngawukhale kulaThixo ngoba khondo bafuna kuyenza aphe bomini bakho uyayazi uThixo uba ukubusa kulandawo uyayazi obuThixo ukusa kwilizwe lesithembiso kodwa ubakho izinzamo uzenzayo uzawumuthi bangahambi ngoba lalithi xa lisima igangeli lomlilo xa libakhokhela lilwe libagayidayo lilwe libaxelela basibheka ngaphambi ngoku okwabo kulandela xa litshona ngapha nabo bayatshona xa linyuka intaba nabo bayanyuka xa lisima nabo bayema kukho amaxesha okuba lithi lisima babe beqombuza uma sihamba thi mawasanele mawasanele bazalwane kodwa ke masazi into yoba sinothixo ohamba nathi simane sithi enkungwini ekufeni umalanga lolungiso akhona sidingo sotsho kubi ilanga lolungiso luhamba nathi ithi ngaba bengene ekufeni uThixo angene nabo ekufeni bathi xa ngabana bengena emigibeni uThixo angene nabo emigibeni bathi xa ngabana indlela inyuka uThixo anyuke nabo kodwa ingxaki yabo into yobana bafuna into yobana xa inyuka uThixo makabafunqule bangazihambeli ngawo abamandla abangabana singazi bantu abafuna ukufunqulwa apha ebomini siza kuthi xa singafunqulwa singahambi ngoba akho mntu osifunqule Thixo ke wayibhaqa le nto yokokubana ngabana ilifeli liyasebenza libone nali lifika akube igqibile into ebeyithunyele unyana kaThixo ngokwakhe lafika lamthatha lahamba naye okokubana ugqibile liyafika ilifu lihambe likhomba indlela ngoku indlela ilifu liyikhomba apha kufitshane eFoldsby liyosifaka pha lizasikhokhela lizasigayida lizasibonisa indlela kodwa ohlala phantsi lizawuhamba ilifu limshiye and ke umazi wendlela lelalifu uba ngabani ukushiyile uyawulahleka endleleni ngakwenzakala kungekhoyo kuyo le ntsunguzi nakumlambo omnyama mandikhathwe nguwe msindisi wami apho umsindisi ubuhamba naye kodwa wena wamlahla suke wamlahla wakushiya umsindisi uzincede ungashiyeki angakushiya umsindisi njalo njengoku xa singena ngolwesihlanu uqiniseko uba umhle ulungeleoba umsindisi sahambe nawe angakushiyi ngoba mhlawumbi ubuhle bakho bakunceda into yokubana ngaba angakushiyi kosembawo uThixo ukuzozekindawo masikelele ukunyayelwa kwelizwi lakhe ngoku kude ibe mnaphakade.